Ka hao Tira Waiata, 35, te Waiata Māori tuatahi I Horapa ki TikTok. I puta a ka hao I te Waiata 35 me Rob Ruha I te tau 2021. Ā, I rongo nui te Waiata nei ki runga I TikTok, huri noa I te ao. He Waiata mo te huarahi 35, toro ai I te tai rāwhiti.
Ko tā tātou hiahia te hanga Waiata, e whakātu ana I tā tātou aroha mo te kāinga.
I tāia 35, kina matuatahi I te rārangi puoro o Aotearoa.
Ohorere katoa, ahau I te wai ki te ahau I tai tuatahi te Waiata 35. Tino kore nei ahau I whakaaro ka eke te Waiata ki tērā taumata.
Ā, puta ana te ataata, toro whānui te kanikani I TikTok.
Kāre mātou I tino mōhio, I te whānui, I te whāroa hoki, o te rere o te Waiata nei, me te aha, ko ngā ahurea maha I tautoko mai I a mātou, e poho kereru ana mātou I a mātou mahi whakakipakipa I ngā ahurea rereke.
Nā Rob Ruha, te kaitito, rāua ko tōna huarangatira a Sila Ruha, tēnei tira I hanga. Ko te hiahia kia kitea te rangatahi e tū ana ki ngā papa nui o te ao.
I hariko rawa atu au I te wai puta tuatahi a 35 ki te ao. Taku wai mari e hoki ki te whai pānga ki tawa Waiata. I rawe te kite I ngā whānau I whai hononga, whai pānga no hoki ki tawa Waiata. Pera I au.
Ka hao Tira Waiata. Tū Māori ki te ao.